fată ei, mă au, păi e să-mi saluta, oi. Le tu ai omul, mana, mă le mai rosi, mă lăbă. O le tu ai le tăma, le tu ai le alu, mă le tu ai le anamasa. Awa ala na pule fai totasi, mă taitai e mai ei, o tot soi pua, o loc de iola. O tatu fei noaia, e nei sau lângă păia, pare la ima. Ai ole afata le tu maloane li fatu ia la tăbă. O a o păie sau sa uta sa oa, e o nătru lana fa lupe lupe. O păie o a o aina mo la tău tama, tama mo la tău aina. Eu suma tu monu pule i tu lau ma la tăbă, aina le taima le ba a conții. Ta lolo ele vi ina o le tua, le lau lau le tua, o păie o ta o tonga o iasa. E au fai na mana tutopia le tua i so se fatta fai tau nama o pe oio le tala le lei. O tai au leo tu nu o minino i nao no mano ama po i nei tu lo na tai au. O tai au sini le aso le lei mo ta tau kisi ma fai ai le nangi e mo ma. O pai au sa mo o uma o na vai vai ina a wau pai e le mo pai e se tasi o na toi su uma. Tau ina o utaia le vai ape. I le lasi o tō sāma kai lā. Mā pēr koi lā pe hoku. I le nei sāla le na nanga i so o tō pā kōma. O le tu kou lea. Te nu oe o le atua i le nei asa wa tātou pōtu pōtu. Tātou te pati pati ala mea lupa le atua. Na pōai i ai tātou. E ala le soi fōpo le olo le tina. Ia te le sira ni kaere. Tato patasi ma le nuku alo, a inga na lua. Ai mai se le nuku le atua ma le hapai na nunga, e toi pachipatia i a le nene alofa, ma mongoli lapa lapa ma lo i le ananga pa pitai, i le soifua ma le ola o le tina nene. E no na ai ale ma pao pao, e su e na tani upu e pa matala ai, e alofa po o le pa tautua o le nene. Ai mai e le rupo le atua, la na pa ma panuparanga, i a i nina lua, mai tātou mai mene kō, o le a tātou pesi pesi ai, ma tātou toi pa manatu le tala, le a no suinga le tina i lona soi kua. We gather tonight as family and as friends to unite ourselves with the precious gift of life, the gift of a mother. Together with her children, families, and friends, we come you know, in asking the Lord to receive this precious soul, a woman of faith, a woman of love. And so it is, on behalf of the family, I welcome each and every one of you, especially those of you not of the Catholic faith. My name is Father Morris, and it is an honor to be here with you to celebrate, you know, and honor the life of Teresia Michaeli. To Mayo, loa au tu watu lo ni matapa ta lofa i lo tato matai le suapa le tama ma le alu ma le anana pa ia. Ia patasi le rini mo oto. Ia tato tato. Ai le i tu inga la le o pena la tato fai na tau la hai mo mua na tato patu lo. E mo mua na tato fa maulana. Mo tato vai vai inga mo tato sese se le otaimi o pai o tāko loto ai tū me fika nāko le tua. Lea na mani whaaba o pai o nāko i lunga le poluse, tō e suso o aile langi ma le laulanga. Tāto pato ngā atu, ilo tāto mutai i e sule a nāropa, i e sōre sea tāto vai vai ngā i a mua i le nei taulanga, o le a tāto mōnia, a le le sōre tua ma le holo le tina. Lea tōra mātou te mai mātou te iko atu ma mātou pātou ngātou. Ia e alofa mai e solo e sea mātou vai vai inga o mātou se nungo la alofio e le tu sai. A oe o lea tua alofa o lea tua na e tu li loi mātou e ala e ne upu na mo moni mai e lo walo mo i mātou lea o toe mawaele mātou so tanga ma la alofio. A vea le leo le nei fai fe au, ai mai se leo fai ngā nga mātou te tangi atuai ne nei a pia fi pale aina. Ie solo e se ama to vai vai na, o vai vai na le tina e luma o la o fio, a wā no na wha ato o tua, i lo wano o luna. Pe tolo mā tau ta maena, ma li wala wa au lo wano i lo e kuruse, mo i mā tau ta nā tansala. Lea watu e so aile langi ma lea o langi. Wa mawa ai ai mā tau, ia me singa ma nei pa fai lele ma na e la e ai le leti na ma to te tano ina fa ma na lo pa ai mai se le po ma to poto poto pa le ai na ia pai mai wa o lo pa lingi mai lani ia la fa mai se na i le no fa ano ma le ai na rua o ai no poto poto mo me ma sa o la ma to bole na ma ma to tano ala tu ia Jesu Kristo lo ma to wali amen ie pe ona o ta o sa mo i le dia so e mai se ie le ai da fa hau pa o le nei po le po fa le ai na o le nei po po le la tu na tu ai le a ta no mo mo li mau pe ona tu sia ie ai mai se foi mo li mau fa po po le nei po ia ai le po tu talo tu po
tonu ia fa afta ia tu mole ava no fo i fa pena ona tu ina mai e fa ia i fo i se mole mau ia ne ia fia fia mo mua ona fa tsa lo fa fa fe loa i ile pa ia pa hino putu putu ia ai fa tuol fa talofa mal fa filoi ile tama pa tele pe ona tato ngai le fiafi ai tatonu ia watula ile le fiafi ona ole mol mau le tama ia atonu fa tu a fa ile aso atai au ia ale ala avia ima tau fa nau fa pena ona mol mau fo le fiafi tatonu fo ole ale umi fo se mol mau ia le la amua mua tusina o tama i moli maua na o le lua minuti. Ia ona tuua tuaila ia le ai i nisu o sum tua whafine moli minuti e tai tasi. Ia e taluai ona oa uo lo i ngoa i o vai mili. Ia oa uo le grandson o lo matua le ta o tumai. Ia o le mafutanga malitina. Ele i umi se taimi o le mafutanga. Ai lo wola tupu tupu wa e a o ula titi. Sa o fei loha ia ile tina ma le tama. Ia e taru waila onga o te le i maua ina ia le malanga le tama. Ia le la sa o nau naua ina ia o iai i toi aso le tina e mo le maua ina ia aso le tina. Ia o tali tonu fo ila a whaupopo nai minuti. Ia ua sala ngati taula ngā lea la atapu atuai la umuli mau e alu elta maa mali tina. Ole o la uwawa ai ile tina ile teimi a o ulai titi. Na a matala uwa ai il falehi a i Samoa o taltonu ia o mātua sa haola li sami. O a ulau ke ola i fo i taufusi. Ia ai ole tina bi e ola mai tuai mufanua o sa reisi mai au ele ai ngolo tina. So se taimi ia e wa ai ai le ta maa u fai langi le fola unga mali tina fa pena ona wa ai o walua kua makiki. Ia o ke mai ka winga al koi inga e ingu ava al koi inga ai fa sau sau. A o le tina e ngofo ai lungo le lau lau e fue fue ia ma fai lang kala fue ile e fa tau ia. O le kei miala e wa ai ai le tina u wongongo atu il makiki. Ia e ku waya nga miala e fai. Ai sau tina si ia kuau, ia o ke halu le fale mase ia, ia mase tupe foi. O tal tonu ia o winga lofa ia o tina e le mafai o na faa ngaloina. Ai ile taimi ai le malanga atu le tina i New Zealand, tu e foi mai ai, wala awa ile atua. Sa o matamata mai New Zealand i se tasi foi o asofa nau sa faya. Nga kasi ala uwa ai atu le tina, uwa mai le tina. I to tonu o loto i lea te imisa o ka kalo le leoa i lea tua o ke koe fia maua se keimi o ke koe feiloa i ei maltina. Ia ae faafitai i lea tua, sa tali lea tua i lau te talo le leoa na malanga atu le tina i New Zealand. Ia mama feiloa i ai. Ia o ke aruaku ala e waku kupe lomkua, mai lomkua ave okupe, ave okupe, ave kausi ei lau whangau o fea kutina. E le ise si kei mea koe wako, ise kupeia ke oe ole kei mea ngei le ke soi fua ma e moua le ola. Ai a e uti, ia olo ngō winga e le koe ke le koe lua maingi si mea ole a fai a pia ke oe. Ia ai pau a le ole meo te mana oe, o lau faa manianga. O te faa fetai la ele atua, ina ua toe malanga mai le tina. Ai ngā faa manuia mai le tina ia te au. Ia masi au faa nau ai ole tina. Ia o winga i ole tina e le mawhai ai o nangalo. Ia o winga loto a lofa ia o stina fo i a o mātou mafuta le lua po le tolu tausanga. Ia o te iloa le le tina. Ia e mafuta le tina e le tatalo. Ia a tonu fo i ole mafuanga le nā le ewa lai o na maua pia le mālosi ma le ola. Ia o na o le tatalo le tina pe i o na failangi fo langa ia whamani e te lele atua ia te oe tina. Tal tonu ia olo ufa pena o na sili atu na fuanga na ua iai. Ia nai lo ole mea le matu te iai fa mani e tele le tua tatu o fia le neye fiafi.
Hi everyone. Won't be long, but just on behalf of the children of Mōpangapa, just want to express our love and our gratitude to our grandmother here. It's been really funny because over the last few days, we've, as cousins, we've shared stories and just shared memories of Grandma, and I've always known Grandma to be a very graceful woman, a very endearing woman, and very quiet. But some of the stories that are coming out, she wasn't so quiet in her younger years, and she's quite fierce and quite strong. And so it's been wonderful to share memories of our beloved grandmother here. But just on behalf of all of us here, Marina, Amanda, Ben, my brother Emily, and our own children, just want to say we love you, Grandma. Thank you for your love. Thank you for your blessings. And thank you for your example, and thank you for your prayers. There's not a person in this room that you didn't pray for, and that's something that we'll carry with us forever. We love you, Grandma, and rest well with Grandpa and our father. We love you. Hongi lo malanga, Grandma.
Lo'u leo mo'oe, le fa'aola, lo'u oli oli sanga, ia te oe le tupu, ia ave au ma pese malie, I lo'u fofonga.
Love you, Grandma.
Have time or have not. Utimanatu no for amu if in an allo. Yele natina. Ele to a tau far fluina la ma. E aina. O I pay two I any fool. Pele to oi. E aina. Pe fai atu sa o fam talanga po sa o tala le nefiafi. O le ale to e suia ai lo to manatu e winda in neti na. O te manatu, tātia e whapena. Tātia e whapena i o to whinga. I o to manatua, mehelele i umbalawa. Sa fai e neti na. O te alofa ia oe ma, manui ala mulanga.
Ia, e mua mua ono o whātulau, e ka estia, e sōle, e thionga pātele, ia whapea, sa mō potopoto, lenei tu lā. Ie, e taua ana o mōni mawatu, si o mātou tina. Te masalo wa lava tā pēna ali, whaina malanga ale tina, wa whēloa i uma ielanga whanau. Ia, o lenei tina e whaangalanga tā, ono winga tau sa fia. O mātou le whānau e peia e, o mātou mātua, e peia o tamaiti laiti. Ioi. Ai e le mea le fie fiai, le isi uso, le isi uso. Ia e mua mua tamo e tina. Alu tina e mui mui ai le uso. Ia ana whapea nā, le ana whapea mai le tina. Loto whamangalo. Whamangalo e lo uso. O le tangata e loto wha mangalo, e le mawhainga tūla fwa ina e le atua. Ioi, O le tina o stangata e lau mata fia fia. Loto alofa iso stangata. Ia e maise mata uma o le whanau. O te le iwa ai fōi le tina ua sii nona au i se tasi o mata u. Pe, wa aia fōi o ia wa ia ise wha misa atu i se tasi o tangata. Na ole lau mata fia fia lava e wha alia ia i so e stangata, ia e maise tono lo mātou ainga. Ia o sa o mori mau, ia te au lava ia, malo utina. Ia o au, e mate maa sana male, male uso lea ntula et ne. O au o Paulo, o te laititi te masalo e, pe lima minute ma te vai ma le rilea. E matua le ia pe telo, ia e la titia. Ia o le uso ia pe telo. Ia sa vavai o ia e se tasio mako anko, lo o nofo ia Amerika. Sa vavai uma mau e tolua, ta e pe tai. Sa o le mafai ona o walu ona o te fia nofu nofu lava i tanai nolo utina. Le ala lea na male mafu tai male uso i ni tau sanga stele. Ia e mate fia loa i lava i tata noa lava i lunga le telefoni. La mafu tanga molo utina. Ia, a ia i se mea le leo te faya. O se mea fo i e fia talangoa ai e wingai ia tea. Ia, e fai mai lava o ia. O oi o le teine o le ainga. Ia, o oi o le teine o le ainga. O oi e te whai aso se mea o te whai atuai. O le tanga a mea, o le auli. Ia, a le wha whai le ringa o uso lait. O le nganuenga ngā sa whai mai elu tina sa o whai a. Noi. Paua alo polenga na yai, ne te ufa pe mail tina, sa ufa o fua fo yoi pe o ting. Yeah. Pe yo se, ya e faf tai, te awa, tu ma lo ar tina e li, na te li fai maia lea tala ye tia. Ya. Tata fia tata no umi pea e le, ma maftanga ma, si o mātou tina. Ia e pei tai uti le taimi. Mana o mea fōi ia se moli mau fōi mai auso, ia ma tau aina fōi. Ina ia moli moli mai o lātou lo whaanga i ori si o mātou tina. Lea e whapea tuai, a te ori tina, ia o tatu tonu le nā wānu li e la mulanga. E lava tāpenga, ia wa e whē loa i umma i lau whanau. Ia, o te tani tono o ele, tina e piti sili o na laki i li kōkele. O e whē loa i o malawa. Ia, i o a inga, ma inga o le mātou te mā. O lea i alofa lea tua, i a manuia lau whainga mlana, tātou to e whē loa i, i se aso o iluma, i le mālo le langi. Manuia mai e soifua.
Hi, I'm Bolo's son, the eldest of three. Just on behalf of the family and my brothers, we want to say we love and miss you, Grandma. Her English wasn't too great. And my son wasn't any better. I just wish that we had a conversation. But she knew we loved her and we knew that she loved us. That's all I got to say. Thank you.
Ma aroha tangi tu la rafia,
Tai mori abloa. Ah, wo pura ya tu mori. Alo alo. Mo mo na o patu watu le kastia. Mo pa maro wa ki aire ki pa ia o patu ni Paolo e su Cristo. O te patro ko i o ki onga patere patere, pa un tatu va ta si le so. E mo mo vina ko i le tani tebe toro. Chiamato Tina. Amata mai rava temi ora kiki, e yo ina matua, ma ose tina ese nga lue, e nga lue, ore nga lue nga tina, ore adue, e pa ngopta e tami, e pa inga ore mea poina lue sea, e kiti le sea ma kutong na pamu ma ave patal, ore nga lue nga lea tina ta, ma wertupe, e pa ongai mato, o tong no le mato aina, se ainda vai vai ele ele nem se não põe a marca que ele não põe a o tal mapa é mapa aí aí e mudi na foi a tal mapa aí tanga tá ele me aí ele tirou aí o matu ele me se não põe a dele ele matu tem não põe aí guardo guardo já sabe a peão na moça não põe a dele na matu não põe a matu dele o mai ya tu mi fajo. Por tinane, y ese le, me lo tomo a un lado, el de langona fue el un areo. O te le iba ahí por el tinane yo, pa misa, pe, pa ya tu son la ruta de María, y están hasta fue lea, me atu a ese el mayo, o la uva a tarare, le va, le va a uva a maseo tina, o están hasta ese lo tomo a un lado, o están hasta, en lo cual me lo salió. Y ahora vos machuá, vos todo ello. Okey, lo ha lo salió. Ah, se utina. El no fue mai al lo salió, ta ya me la pia. E faita po inga. Ta ama tu te yo inga ruenga, pa pe po una matu po me inga ruenga. E habla tu neira y le se utina, po yo ta no atia. Yo no tamo le lo motivo el una lo salió. Ya no me 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 fue le ma talia tu isi me o que ta uilo. E a pe mai le ta lo motivo. Pues co inga que le lo faila, ta mai le lo salió. Ya, pi o mea na pa lo tu e ma sanio na ta no ma el lo tu e ya. Ma so po. So tele ma tu e ma te pu ya ma tu e la o ma pa ya pi li ma i yang ngar wen ngai pai. Ya o le le ang ngar tanga ta ya na na le ino le o ilu ma ya o ma ba lu ma on do e tu ya tu la o ma o ta fa o ta ran. Pi o la na le ang la pa li tu no ya ma so e. E tele tu pe lo motu e pa o ngai ma tu. Ai le o la o ma wa ma pia tu ma ta fa so ri pia ma. Ma pa o ngai tu pe lo motu e o ki fanga ma me pa pena. E le ma pai na ngal lo motu e i. E le ma ma kanga se yo la va ina wa mo wa i ti no mai. E le tele o taimi o le pa pe po e se ti na fo e ma sa ni la ave se pa mai. Onde tinha e moa e suka aí de papel foi o mais masania e foi lá ao lá foi uma me papel na tom fitia e no suka aí tem ela vale vale masina no todo tá sanga de na papel na moa e o ia le mais tinha olha e mai rei fa pe foi na umina pa ma yo le ala u pa na au ye na tu ma u ma tu ma ku tra foi ye ta tu foi ye rei fa pe na na se sin to se ya ele ma ku tra tina nei e ma tu ma tu te yo la ba pa ma i foi nei e fia ta la noa mai so na manastu ma foi se manastu foi vai vai ya ya pa u la ba sala ya u to fer fan ma yo to foi pa me fa tra si yo lo pa le si yes ou outro que te anha ya ema tua pe yo na mo mo se ta se os ema tua lava ai e fa to no me lava tina ne a rontala ya se uma pe a ma tua tua e te la ora voli e in pia e ol fa ni si lo ma tua na pa ile o ola tu pia pia ma la tu pa ti ya ma ma tu la ya la fa sang ba le lo ma tua ma ma ya a fa to no to ri e wa o ni manu wa ata mai lo o to Or cara si lo matua e o or tamal manu e panga i fungo la ak a ole tamal tanga ia e panga i fungo tal yo cara le masani no palongo e se matu tina ia ole war ia a wara cara i kio tina ia aru manu ia lo malanga a wo tu wa matu wo tu tel ia a ta tonu po i wa lava la matanga po i ma Kalau tak terbeli, ila ulu sadio ya so umari ta ya umari ya ya ustara pure ase ya ustara ko ya panau ya ona umai foi lor matu tai
Hi everyone, my name is Maria. I'm the eldest granddaughter of the 52 grandchildren. My grandma, she raised my brothers and I, Tony and Filippo, with the youngest three. So we were raised with Bekelo, Mika and Lemmy, and with our cousins Fakungu and Bolo. Our childhood was not flash. You know, we survived on $5 hot chips every night. And, you know, we just played on the washing line at Grandma Sia's house. You know, we didn't have like the things that kids have now, but we had the best memories, you know, we had the best childhood. And I thank Grandma Sia for providing that space for us to every school holidays in the morning before school and after school. It really bonded my cousins and I. And I, to this day, I still find it difficult to see the youngest three as my uncles because of how we were raised. So Grandma Sia, I thank you. I adore you. Thank you for everything you've done because that childhood has really molded a lot of us older cousins together, and that's a bond that you just cannot replace. So Sia, it's not a goodbye. You're always with us, and I thank you for everything.
Ya charo fale malo le afia mo mo no fa charo fa chuli afia le calestia le ofiono pa chele mai se foi le pa io la wala vende ia o lo ingoa o vai pou muli chalo fa tu kunu la fa ile mau e ku sama mo ku dai pa
yo
ile u ma ku si ngoa mo kale la wa kla wa ia ai muli akule nga ngol fa tai manatu ai le toi tua polima ni nei afi fi na tua vela fo le fala ile afi o marchala mai ao e moli mawina le aso fa pitoa po le aso fie fie o sio matu tina o au o le longa lima au au fui o lo no fui Samoa ia e sa vali vali mai lava male mai o te manatu o se awala leile o la mafei loa ia e masi o tina ia wa uma fo yang uma kanganga yang po sa mam moy ar wa ku ma wa ku ma ia ai e to lu se fa nau o le lima tua le o paulo o le se fo tama le al lo matua ia man mai tai le chelesia e ngoa e afta ile ngoa le lo matua pe yo no moli mau ia telefoio o le lo ku le ale nei afia fi kele alo ko fia makanganga ma kele akala fia fai o ngai fai mayar kakai o ia o le pele lo makua a le sipping e fa kausia sipping e nga ola yo mako wa inga o ngai o uso e mako kua ko e o e le uso le nga le sa o ala nga fa fa ya nga por fa kausia kamalia nga poko ai le ya
yo
ya ai uilia le ai e ya wala le li e ya wala le li e e amai e fa so so ai le le ma e fo i male ka lengi se so ma ko kinga e usu de ka ya o so ma ko kama e alwe ka fa nga pusi ya esa sa pusi kama ne ya ma alu fa ka ka pusi e fo i penga ku ku e fa penga nga fa sa va di ka i go su shenge ya a ma war ka la le atu o ka tsikele Yo. Ya pe ka yangela. Pe ya no fa yak se mulma. Ye le lising o sa ma sa mo ala fa popo ko. Ma ko ni se fi. Mo fo fo ye olo ni fi. Mo mo le ko le ngang al fa te chele. Ya. Ka le ngang ma ka or kama. Ai, ola kam fa ya. En la ola wat. Mole tina ya tersia e mo mo dia cho ma cho lo fa anga ya tia u man fa na u ya metala i fo po mika man le fa na mo dia cho ma cho lo fa anga ya mo so no fo anga ilan e fa pe na ona e mo mo e fa cha di mai ta to te fe lo ise te mi luma ya wa ma cho lo fa anga mon mon po mo oe ia fa pena ona mo so no fuanga leo lai fa ba ia masalo ye isi ia lo fa anga no sa ma ia ai uma mon mon ia ko se kasi fo yo leo o pulir ka sa ma anga wa lo uma wa ba ko ia ile alo fa anga nga mai sister ma ko kapo sa lo sa mo ai me se fortuna ia pena ia ia malo fa alo alo lava
Hi everyone. So now she me and my grandma, Pakong. A lot of good memories, bad memories. She always forgave me for all the bad things I've done. For loving me. That's it. Yeah, I'm one of the bad ones. Mm. growing up.
But I'm happy for the little ke loa I le kule fa pe lo kinga. Inga ia o wola wea o ke loa o ke ola I lo ya wa ia. Awang o falang o lango se si pe se mea o le kule o ke loa kong ba le kule ang fa kasi mea lo kinga. Inga ia kua wa o ke ko kasi ia o ko kasi ya wea ia o ko kasi ia o loa fa lo ko kasi. Mam, ele lavangi. Le lava lo kausinga ya oi. A oau fokuanga mau upunga fembe ye kia. Ke ulu faku. Ke lava kausio kuangange. O ke lava faila ko umma lava. O lalu la ko kele. I'm the boss. Yes, I'm the boss. I know how to do the family. Mbe umma la ainga. Yeah, I can do it. Kile manga ngila ko kupe. Kile mana alok la ko mbe mai moa. No, ke kuwa o ye mol. Ke kausia la ko na va kwa nga kia au. Ye lo kele, ye lo fa ye kwa nga ye ko kele. Yeah, I'm gonna do that, mom. Yeah, malia lo loko se asa fa sa kausinga ile. Le lava e ke oi. Ye al mo lolo kumali. Ai se fak pese pese ko mali. Na nga pelele. Ye ka mi yang umai lolo ma komon ma tai lava.
Hi everyone. My name is Gullible, and oh my gosh. I'd just like to say a few words to my main lady. Thank you. Thank you for loving me, and thank you for trusting me to look after you when you're sick. Everything that you have taught me, I will keep it in my heart forever. And thank you for always teaching me to be patient, especially with my mom. She can be hard sometimes. Thank you for showing me what it's like to be a woman that's God-fearing. Every day, my grandma always did the rosary, and that's something my family actually needs to follow, all of us. And my grandma is adored and loved by everyone. Not once did she ever show hatred towards anyone. She was all about forgiving. She was always giving to others. And that's something that I would always take with me when I come across people. Grandma, I love you. I miss you like every day. It's gonna Walking in the house would be weird, not seeing you sit there and smiling at everyone who comes in the house. I thank you for everything you have done for me and my family. And yeah, that's all. Thank you everyone for coming and paying your respects to Grandma. Love you.
Ya le di de fermer lo ngawal lo ngofi kul ngai is the lucky one ya le kele nya kala se okinga ai pawale le singapore fe kele ko lo kinga pawale fale I'm telling you mind to it open 24 hours pawale fale ainga all you can eat. Because he always wants us to come there and eat the cookie. Because the cookie is not a cookie. But the cookie is not a cookie. Yeah. Mom, ngalo mainya usese masia fangau masia kurua wangi mako se famangalo mako kalo ia mawa song fuanga lang soi fu
alo ya God is good all the time. Leilele, and you. Ya mombong o paklo le piang pa iyo ka koli paola pa pelo e ko lo piogo pa kele ma pa kele dan e poile pa iyo au pa nga kofi le kuoso sa paka pa ka ulaga un pa ka ko ka ka si ringe ya pia pi i ko ka sa nga pa le ainga se ma ko nga ro se ko mo ma lo la ni ma yo se mo li mau e po po wa wa a mi o fa po po me me pelo wa ole ole yunga le o el mo ba pa omi o pe pelo sa o me pa popo yer mba ko mba fka ga se mba ko kinga nga mba ka me sila ya ang pa i me ngai ye o kele la o kemi asi asi ko se mba ko kinga ni sila ya mba ke wa mba ka ka ngo ba o ba mba ko ma ye le mba pa nga ngalo ngai kinga mba ka ka ngo ya la ko mba fa ngo ngo ko le se mba fa ngo ngo ai Se o kingalo loko le bolire oscaria neme olpia. Ya. O faya ku. Ese me na e olia ka kel lauringa. Ya. A o me jeu kinga. Po ke se o kingalo me. Ola ku lo fon pia ko fa. Ya. Vaya ngere pia pe no pa ke. Ma se o kinga a o lo ponga u po i o. Ke na kinga mai o loko wa ki ju ka kinga ya. Oi. Ese kasi ma o me se o kinga. Bai lang po mai. Ya, mawa aku sinmal pun mai ya kak, ayam mawa om malah bawa oleh mak ayam mak ngar tay perik, ayam mawa kau mak aku sinmal pun mai ya kak, pok kau ing pia pok kau lola, masih galam yang ngap sin pun mak, lalu kau mai pok kau ing pia lo ke pelo bermi, no no, smoking too much, drink too much, kak pun mak, ya mawa mai lo mak bisa lo kembali, mak lama ke pelo. Ya merang au ke lo fa se kinga lo kinga le pelo me fa ngali pa o me se bon mau la nga au ke musu la nga le fa o me lo kinga le pelo ka kwa sa wa ya ma wi ala pia fi ya ko bat ma me a
Sorry, I've actually lost my voice, so one of my favorite memories of grandma is that every time she came to New Zealand, she would always, every time I'd go to school, she'd wake up as well and she'd hand me kupe, like a $50 note. And she'd be like, Ayola, make sure you don't give this to your dad or he finds out before he buys it for his smokes. And every time we would go bingo with her and we'd wait at her home, she would tell us, kids, gama fai e ka kala losa lio that we win. And every time she'd come home, we'd ask her, Grandma, I'm also lucky. And she'd be like, yeah, kasia le langa. Thiwa fa akali. Leia masi win. You know, we'd sit there and we'd laugh. She'd be like, and she'd keep complaining till the end. You know, and it was like that every time she went to bingo. And yeah, just some last words from me and my siblings. We love you, Grandma, and we thank you for everything you've done for us. And we wish you a safe, and happy Dvacha. Thank you.
Hello, my friend. You can find the Aspa or the Fanaku and the Roku. But I want to find one of the Nimba, Akura, Okura, 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 Ya Papa Rafa ni idea que trae un papa y agua. Pues no mira y mira. Lo que ya fue. Vale, pues fue. Arroba. Thank you. toa, toa whore, whare ai, o toa noa.
Talo fo la fiong patet. Talo fo le alistia.
To so mai lung.
Ya. O le afon ngi. O le sifi fon ngi. Ya, ele tele stala. Se fa ya to asin tama itala le mtua le. O lum tua le. Pa mai la uli ia ele le. Alom tuane. E fe un kuluku. E sau mui mui mai si au lia ya. A wan ese mal fai ko. Wan ko koi mui mui ya ula au lia. Ola mi o ngase ma tu tina. Ai tu mui le lofa. Sa fau tu a mai lava si au tina le nei me au le pia. Fai mai tau tipi tipi lau pia. Out if I ay, and if I may tip you what tip, and if I may tau tip tip, long a wing. If I may allow to tau tip tip, if I pay a lad pia. I tina lea la tau tip tip pia. A wing all lum tualia. E esse le, the mali. A far pen all in the sila lea lea no mutton day. Motifia vabe, oh, I want motifia fear, tea lipinilla, a foam lipin. Yeah. Ati la lipine le mai o. E to sau e matala o leisi tau sanga on tuat. O fa ya tol ko sau ko kamaga o le manke. Ai fai me ga kam foule ga sau boy. Ya. Ka mu bai si au bai nga ya. Ko sau ko ya lipinge de. O le kala la la bai nga ya mai sol. Ko sau ko ki lipinge de ya de fa ka ji ka ko mai ka ko fa no longo mai. Ya o winga nga tina e fie fie tal tal no. Sau mai winga le ang fo imba boi boi mai non tam chaine le fai mai o ki le fi fa along wali leon mai ka ilai leo leo wa me nga ki fi alu ngo fo kai sa or kala lum ko na le fi so on mai ka ile ai nga lum kamba awa o os ka nga ka e se fi le mu pe ro tina tina manui ala mlanga se fa nau on la to se fa mangalo fa pe se to lua mau wa sono fanga ni malo e fa va ko aftai la wala ulia e o fiang patele manu etele ta to fias e mo mo no fa tu lo wa wale fio fa li lu li o lo ta to li ile e ukaristia Pia ile ke kapena kul. Tulou le afionga ia patele, fa pele malu o tato fatas. O lau ingoa, o faton. Thank you, Father, for your blessings today, and a warm welcome to all of our family, friends, from near and far, for gathering here today to share with us one of our last moments with our Queen, Telesia Mikael. For those of you who may not know me, my name is Fatonu Alefosil. I am the eldest son of Telesia's ninth child, Tomasoni. At the age of 1 year old, I was lucky to be adopted by my grandmother, Telesia, as one of her very own. I've spent my whole life alongside this woman laying here before us. What a privilege and a pleasure it has been to serve, to care, to do anything for her was a blessing. She was a woman of many actions and so many more words. Her daily prayers over our family
is what has kept us all healthy and strong over the years. A true Catholic woman right to her very last breath. Being a mother to 13 sons and one very difficult daughter, she always had her hands full her whole life. And that was before the 50 plus grandchildren and the 30 plus great grandchildren came along. Despite these great numbers, she managed to feed and raise all of us without fail. Over the years, I've seen her cook big meals to feed the multiple grandchildren who used to stay under her roof. Sia would never turn a child away from her home. Everyone was welcome. Whether they visited for an hour or stayed for weeks, Grandma Sia always provided. If you know this family, you don't have to ask where their parents were, you already know. I will always remember her kind words of encouragement and compliments towards me, because there weren't that many. She was straight up and quick to put me back in my place when I'd done wrong. She was only a small 5-foot woman, but she gave me some very big warnings. She used to yell at me with so much anger that we would both end up bursting into laughter, realizing how impossible those words or actions were. Oh, how I used to test this woman. Thank God for her patience with me. Although living her last 34 years without her husband, she would always tell me how great of a man he was, how he was the best fisherman, how he looked after his family and also his brothers and their families. I wish I had met this man that stole her heart. I know she truly loved him and admired him. Sia, mai whasanga whaia si o kū rua o sa uo anga ki mga o ki mufu mafkausi oi. Ia, leo ei, koi fo i aro kū rua e kausi oi. Ai e sila sila mai a se whinge lia e loroko. Ia, wha singo e rau wala ka kuwhare wha mori, si o ki ngā fwoi. Sia was so strong-hearted. Even in her final days, Sia would never show us her pain. Every visit to the hospital, she would be all smiles and assure us that she was all right, telling us to be strong and have faith, still telling jokes and having a laugh. This was our grandma, a true warrior. I always knew that this day would come, the day that she would be gone, and that I would be ready for it. Now that the day has come, I am far from ready. But to say goodbye to my grandmother, my mother, my best friend, that never crossed my mind. But it gives me peace of mind knowing she is no longer in pain, that she has finally returned home and that she was ready for it. Lastly, I'd like to thank our entire family, our parents, aunties and uncles for all the help along the way. And a special thank you to you, my cousins and siblings. She was so proud of you all. Nothing brought her more joy and happiness and watching you all grow. You guys were her greatest accomplishment. Galo, thank you for everything you've done and all your care for her over the years. Especially in her last few weeks, I know you hold a special place in her heart. She told me herself. Sia, whawhitai mo lo singa wau, mo lo malika ko ainga. Whawhitai mo lo anga lei, whawhitai mo lo olofa. Ia manu ia lo unanga mama.
Tai mure no tai ya fio ma pateli pa pal pal ya ore f kwa mo wore fesi ra wa kilan ya so na mai fo ye ye as ka dia mo fo ai wore ko ka lo ai pa tai ya ro fo le ir tina lo na lo fo fo i mare tau singo wa uma pa pe ngo mo wore ni fa na Tai tere tina, loanga lima, loanga alofa. Mausau na whaanga sili lang, manuia tere la malanga. Paftai.
Hi guys, I'm my dad's oldest daughter of 7 children. Hi grandma, thank you for everything you've done for us. And the whole family throughout these past years. Couldn't ever thank you enough. We love and miss you. Manuia lo malanga, Grandma.
Ya seidi wo mona fatulo le fio ai le kalestieno no fuanga tumau atalo pelo fiongo patele ni nia fiafi ti tamul muliatu ye ie alfana my prispen ti vai mesia mispeni
por ese día vamos ya ole para que ya un partido ya ole no puede ser el tono de Juan Messi y Vista ya nada va a pasar ahora va a pasar
Partai mo leva no playing at pong on the FIA ele umise mo ni mau ta tonu wa telefon mo ni mau wa umana paso yo longona umala vale o matu wa fanau a se moli mau la titi a fo yale ma ma tanga mse utina ya yo na sau no fo se tasi oso yo ona winga masani a ya a wa tu fo ilunga le me lo ma to wa ma wai ya o te fi fa longo longo lo va tu lo ya ya la fo le tala to wa nga fo le sa wai ya sau ma la sa wa ya o tai lo fo le sa wa ya se oli ma tu ya ma to a ya te fi fa longo longo no na tu la wa ya ya fo la tala le wa iot mana ia hulana lantalo no mele wa wo pela wo fai masane mo lo tolu wo fi falo ngolo ngo matano fai lo tina i mo fai fai lana mi ole na wo fatu ia a walu nela te fai ngol bema no fatu ni ai funga kiat ka kuri pingen ia so a yo sa wo la ia wo silia tu la le wo i lo o mo lo tolu ma to wo fa na uma o tele i lo yo fu ia ngol tina wo tele no na sila fia o no le lavo le la ma tanga mo tina Ia ona to fitua se ofa na. Ia to ono ya tin. Ia to tasi Spider-Man. Ia pe wa amaten pe apusit ko ngale to ina malu matua ai paune na sa muli maule ni afiafi mele ngang fa alwal. Ai fa tu me asi minu te tasi mo se to dua fa me fi fa to fa si utina. Ala fa to fa tu mami ato e manu ya tele lo malanga bo malie lo loto. I lau awa inga e te au lau lo salio, le ne wo wola, mo utau tuai, e ale lau upu to anga lo salio, Yesu la ngā lopo mana. God bless. Thank you.
God is good.
All the time.
All the time.
God is good.
Ia, e mua mua nau whātulou le afio i le Eukaristia. Ia, le sua whakan mālo o Yesu. Te whātalo whātua i lau fionga pātele. A pia le tato ainga. Ia, mai se fole mamalo uo mai e māsani. Ia, tu e fia whāsua o tina. So tina ne fia fia na ia e mawhana te lela mawhtana ma Yesu le ngā lofa. E to anga ia e laule lo salio. O le ne fole nā ua a pia nā ma toi natu le tivai mesi. O na taimi ma mawhtanga ma so to lua a ma mawhutaini. Tela na misa le aumal po. Ale, whatuanga tina e teimi uma. O te talo te ai Yesu la ngā lofa. Mā futa te ai Yesu la ngā lofa. Ta pape nā onta. Ta lia whatuanga tina. Ole pawa ole. Ole alofa e Yesu la ngā lofa mana. Pape nā fui ole ola ilo matua ne. Te lo isi taimi asi asi atua i oia i Brisbane. Ke ia kai au lai maa ia laka moia le ua lau lo salio. Ia, la wha maa lusi I fōa. Unga ole ngau ngau ka eo loma kua nge I maa fuka aku ia Yesu la ngā lofa. Ko anga ke le loma kua la ngā lo salio. Ia ke whawhikai ei ki ngā ke leo ngā whau kua ngā lei. Mauia fo isi maa kou a inga. Au e, Fia usu aku sin mako pesele fia fia se maki nga e usu I. Ia so u mai fai mako loku. Ia la se se o whanga u so aku mako pese awa lufa kuai. Pa manguia kuai e manguia lo malanga tina. Ka misia fo I. Oi, pa fkai lo wanga lufa mea uma. O fa kua nga le. Ai mako kia lufa keno oi sia. Ia.
Ufi lo wanga nga, ufi o.
Stand up, please.
Okay, you can sit down now. Thank you. I didn't think that was going to work. Good evening, Father. Good evening, everyone. I'm number 12, Michaele. Mum is the most loving, caring person I know. Mum loved us all equally. No favourites. Mum once told me, love stinks. I know because it hurts. During tough times, life struggles. When I'm hurt or suffering through dark times, Mum always said the one word that kept me strong. Strong and brave, just like her. It's what's kept me strong even to now. Thank you, Mum, for all the wisdom words, the love and care, for all you have given. I am forever grateful for everything you've done. Mum, before you left us, you called your mum to come and get you. When my time comes, I hope you come and get me. So this is not a goodbye, but I'll see you later. Emmanuel Malanga Mum, we all love you. Thank you.
Hello everyone. Just on behalf of my siblings and I'd just like to say thank you, Grandma, for taking care of us, feeding us, and we are grateful for being in this family, and yeah, thank you.
Talo fa kula fiona pakele, pakele. Ulo samo putputu. Yeah, I'm number 13. The black sheep. Yeah, bit of memories of mum growing up. I didn't even know I had 13 brothers and, you know, one sister growing up, young. Yeah, I only met my older brothers like around 10 years old. And I didn't even know she was my mum too, because I was more of a daddy's boy. I was a daddy's boy. Some funny memories of mum was movies. I used to watch cartoons in the morning and she used to come up and say, oh, erin yaka mo inga aka. Ki frakarea, a ki frakanga. It was the Elvis Presley movies. And I think she had a crush on Elvis Presley. You know, that's her crush. I know it because, you know, she always watched Elvis Presley movies back in the days. Those are the funny memories of her. Another memories of her school time. Yeah, I used to wag school and, yeah, once she found out, yeah, I got in a lot of trouble with her and stuff like that. Yeah. Just want to say we all love you, Mum. I never forget you. you know, all your prayers, your rosaries and stuff you used to do in the mornings. I used to walk past and, you know. Yeah. Long ya kilelo malanga mam. Lo fak ya dad.
Hi everyone. I'm Aaliyah, also known as Grandma's favorite grandchild. Yeah, she told me that. No, I actually growing up, I never understood Samoan. I only spoke English. It's like pretty like it, I regret not learning Samoan to understand her. Just like going to her house, every time just going up to her and kissing her, and when she starts talking to me, I'm like, yeah. And then I turn around to my dad and like, what did she say? And she and my dad will always have to translate to me. And what I do, like, wish, like, in the very beginning, like, I wish that I taught, I wish I tried to learn to speak Samoan for her so I could communicate with her because, you know, she's, like, old. I never knew when the time she would go. Just want to say that I'm grateful for her and just want to say that I love her. Guys, it's not a laughing matter. thank you.
Sisters. I know it's still early, so we might be here for a while now because I'm talking. So just want to say, few words about my mother. She's a real strict person, loving, caring. It's like she knew everything. She was everything. She used to give me the best haircuts when I was at high school. And I'll come home and I'll tell Mom, everyone was laughing about my haircut. So I had bald patches all over the place. And she told me, so that's how I became the strongest kid in school. I nearly gave everybody a hiding. And teachers would ask why he did that. My mom said I'm allowed to. Yeah, just like she knew everything, even with movies. You tell her it's not Rambo, it's Sylvester Stallone. She'll swear at me, or Rambo. What do you mean, Rambo? Sylvester Stallone. He can't go up with Rambo. It's not going to go up with Rambo. So tinare haro kele mo kaka uma. So se si lava. She's got a really big family, and she's going to be well missed. By all of us.
Love you, Grandma.
Mamu ira maranga, Mam.
Oi mato foi na malanga mai ni sina mai nei Australia e ave atu e fai se mato fai atu se mato mol mau mol tina e atil sia ona ol tina e atil sia olunga tupuanga na amata mai la fio anga ila va ia pia i Samoa. Ona matua po ona tua a o fue Ioane. Lona tama aolona tina o maalia fulu te filo tuala. O le awhai, o le whanau o fue ma maalia e toa walu. E whātama to o whāfoi tene. E matua sio, lona lua, Kele Martina, Lona Tolu, Colestina, Lona Fa, Fue Mikaele, Lona Lima, Unga Pola Faele, Lona Ono, Fue Lemi, Lucky Seven, Celestia Mikaele. Ae Lona Valuai Toso. Oleo Langa Tupua Eo Celestia Eleo Vaa. I Lona o langa tupua e Samoa, mato whelo a inga. O se tinga e tele la lofa, e le whapito, pe ona aluatu i mole mau o mawai atu. E te tusa lava langa tausinga ia i mātou, ma whatuanga ia i mātou, wha pe ona mole mau atu e ona alo. Ia o se whamalamlama atu nā le tupuanga mai o Telesia i lona alalfanga i le awaa i ona mātua. Ai se wha o mātua la ulua me nguke ngei. O ngā le pese ngei i lona pua lea po tinaia Telesia. O na tua a, o na tua ngane mo unusu. E usu ala na pese ngei. O lea la wofifili ai family atu li pula kalame lo tatua fiafi. Se tu mai ala min ke kasi le se fa fa o makuela le pese lo makuele ma sangi pese
mo mo nga sa molia solo sono
Amen.
Now, if I pop out to Wiley, Molmawley to fill a name. Tassi Lavalle, the mayor of Timolma Winnale, Tinani, Atelcia, being a fatal mafine name, Olona Lofa. Yes, said an awful lady. Ele, Bolana Far now, Bomato, et de Tusta, Molfina Room to one. The Maturato de Fale, Dona Fale, Po White Lavaye. So say me a lava if I do Tusta, Bomato. Fantasy Umamana Far now. Yeah, the tail of the mere fear moon by winner, your landlord in Anne, yeah, now labor manu level time. Yeah, Antisia, yeah, man mere level of Malang, I tell you.
Te masaloe aole I amtaina se faamtalanga I lenei e fiaf. Mo moaona moli le faaftai le fionga ya patele. Ya mase foipa ia lasi lasi I tupu mai e sa moro mwhaion tato mafuta lenei e fiaf. Ya mase foipa mamati na no tato mafuta I lenei e fiaf. O e malanga mai isi atunu whaafistai mōno tō wanganga alofa li tina lea. A lei whaiasi nā u whaamtalanga e winga I le soifua ta poe o le tina lea ma lona mafuanga ma le mea na soifua mai ai. O au o whonoti vai pou tō vi o leo mai le fioanga o whaala I palau. Mo mai atu le mori mau le ai pe o nou tou whafonga iai. O le talaanga ma o tua a o le tina lea. Na tupunga ma so I fua mai ai. A o lona so I fuanga atoa. Mai lona talavou se ia whasolo mai na ua whaia inga. Malu ese mai malona a inga mai sa vai. Leo la utamu fai fam tala tala ina. Pea ono tau fafonga o na matua I le au va. Na tangata na ne tau tala. E a fua mai ho I le au va. Tupu anga o matua o matu matua. O Vitolio, o le leo wa. Na usu le alo le malu no fuali, o na faa e ele o le ngaf. To a tolu wa le whanau, e to a tolu le whanau, tasi le tama o leo, ma ona tua faa fine e to a lua, o vale lia, ma ana. Vale lia, ma ana. Na waeta maina ana I le tinalea a o pepe mea mea. Pepe mea mea. Na watu lei sa vai o lona soi fuanga te poe mai sa vai. Lea waf wai le fiafine nei. Lea waf wai le fiafine nei. E toa lima ona tuangane sa vai. Mea sa soi fua mai e le tinalea. Mua mua. Ti e te, lua o pio, tolu o tō veo o lo ta māne nā. Whā o alo alo, lima o tino. O ona tuangane nā I sa vai sa ola matoi fuai tina lea. O le neilo matua. O te tilo tilo tausanga. Ni mas furu mon tuk tal wai. I lona soi fuanga. E pea ona tele na fatala sua I na fanau. Alua lua pisa ia, o lo wai ngai savai. O lo wai ngai savai, I a fai atu tamai. E o lo wai ngai leo wa, o le tari, I le ai, o lo wai ngai savai. O suanga fane matua I le fanau e fapena. Fapena suanga le tina lea I lana fanau. O le ola tupu tupu a le tina lea. Pea lau fai atu o le matina o ana. Le lo matua sa I te tonu o le fanapo tonga le komiti. A le awa luma. Ua sala fafia le matina I lea. Aho le aso sa, e sa vali le lo matua, o le lima o le tina lea, ma le to'o na'i le si lima. Na o le e tina na fa'a sa, fa'a nau, e a watu le to'o na'i a le awarumu. E watu a le tina lea, o na sa'a fa'a ele I tu a le tina o ma'ua, ma fa'a lango lango le pa'a. O mea ai watu le pa'i o le nei po, e au mai o le to'o na'i. E ave ai tua le lo matua mōre tina lea. E watu le matau fane, na fai mai lea ia tea, pangā lea fa, tina e ese mea o fa letu, fai mai le tāna. Wa usala fo I tamata I lea. Wa usala I lea wa luma I tamata I lea, au fai atu le I. Ia o nā ae te si le fia I lea wa luma I lea mfai ia. E fai tama fa pito. O le lo matua le mai atu le pa'i o le malu malu le li le neye. E le ai se tama. E le ai se whanau o le lo matua le. E mea fole na naunaua I ale tina I le lo matua le. Ma lo opta maa maisi o na tuangane. I na ua ma vai atu ia o na tuangane I sa vai. Sa mafia ngai a mara tina ni le. Sa mafia ngai a mara tina ni le. Ao ina mafalonga tate te sia le lo matua. Ta mwhaile le lo matua, se mea ina ia mau ai. Sa masani ana maua, se I walu o tuwalo o tua. E o maile lima le tua, au o maua I maile lima o lo matua. O le lo matua fo e langa e tino, e se tete le lo matua. O le mele nasa fai e tina le. Wao nei na ua, mafuta, Masio se ibaya tua on swafa. Awala na lengo on masani tina le masi. Salo si le fiel le hotel le ainga imulfunua. Sa yai le fionga ya patele ale fosio. Ole na le na yai sio isa voi. Le na lengo on mafuta martina le. Yo. Wa luai el wai wa. Uma na fa ia. E o ese mai ma savai, o to'o whā e ta maiti. Mau ai savai, o lesi wā enga atoa lea o le whānau, muri whanua atoa. A tonua, te le mori mau o sa ua e le whili ngā, ma le tautua o le neiti ngā. E le ngata I le ainga o le kālesia, a e wha apea fu'u I to tonu o lona lama no to'i whale. Pe ona yei le fiafi le nei ua o tau si le sila, le au tō vaa mai o le whānau, ma lato whānau, ma whānau a lato whānau. Wha manu ianga nā le atua mai le tina lea, e ala I lona au a inga, ma to tonu o lona, no to I whare. O aso whapene, e... O te whātu sa ina aso nei whapenei e nā nā whale tonu I tua. Ai au mai ana o le le, I aso nei whapenei. O le soi fuanga ua o tau soi fua ma o wola ai. I aso whapenei. Ai ei ma le whi au tā ua lai mo moli mai ei tua. I aso nei. O lona o langa ina ua o mai muri whanua. E māsani un tu ole aonga ma usau o si tu uai. E mā san o te sau o tu ai, a le, a ule sau, e vili a. I rau tā mā, o feo ia ia, Ona oa e muli muli soi fua mai le fana wale roma a wale leva o no a kutele roma tua. Se fulu tonu tausanga e se ese ai maa ua i tausanga. Pada soi fua ngana lama tua le i muli fana na ua au sau te tua ai. Pea ona ta ua tele nisi o moni maki. O le sami le ona tanga male male si anga. More tau tuaina ma le faa o ngaina o le faa naku. O le tapaa, ta sile nga mea maa losi e te lele lo matua le nei, o le tonga tapaa, sa fai. Lea na i uai na oa ili meo le maa faa ngot, a le lama le po, so se tuai nga fai. Ao e na alu le, tanga panga kus watu le le mar amato wone o umalesi mana marito i mateo wa e alu marito o fole e langa i mai le fang i luma ona mato wo mai le i utoi wa mato wa e mai o le mea sa au faia ma ma se sio la wali o le sa fole le mo le ala tele vai atulo to paia. A sao se taa vale le vavea o pasi mai tua e whanla tai le vavea. Ono mato wole sa eo mai tua le whaiva mara wana. Mena sa mato whaia. Ia so lai. O le tapaa e le ao, o le sami le pō. Se ia o o a le whafonga mai a ia e al tamale o seve le pānapa. O le whafonga mai tamale. A o ina ma o maratama le whaatau le tapa. Ma te sawa wali a tuai i muli whanua se ia tau i si whanga. Sa wali a e fiu tama le whai mai a ma te ole pas. E fia in, e le ma whai o nau whai e se mea. Ma te fo i mai tua le whale o whaalawa au ngā. Sa wali nga ngā sa au whai a li teimi o te sau a li tina lea. Wa alwai alwai wa mbala au le atu ala tamale inga etu ua na au. Tu ua na au ya. Faftai ati au tau le whanau. Le au tau tau singa le sinane. E le vale asa au tau tau. E le vale asa au tau tau. Wa alu lau tau tina wa si nga miyo le au fia le neye fia fi. Le au tau ngā solo solo ma iluma manai o tau walu. Le angale a inga e ola. E anga le ainga e ola. Wha manuianga nga mai le tua. Ma wha manuianga nga mai le li'i o lau tau tina. E ate o tau. Tolu a mea ta ua le pōle nei lau wha longo longo mau mai tau mai mori mau. Le a fiafine nei. Mua mua o le alofa. O le alofa le tau te sau tau sau noa ma. Fitalai iai pōle nei. Lua. E ana mori mau o nisi. Le lot. Yo tok to angale lo ele ye fa mo wala to fi al fan mane fi o ya wo to mat wo worta to mat wo a ole au nga le ni fi fi le to fa fonga mal ta to tina ya ta to mat ta to u ne ye fa ole au nga ole lu itau mo ta to ma ta to fa na ole olom soi fuai wale wa le lu mana ina Olo tātou a inga. Ai maise o le kāle si a le ni. O lau le nā tala le neye fiafi. Wha malu watu le po ia le neye fiafi. Wha pefo e le o fionga pā tele. Ia o te ma musalo langa o faisi umi tele o le neye fiafi. Ia o te wha malu watu. Ia o se tala angare nā le matu ti nā lea i lona soi fua te pu ea e maise vai. A fua mai eise i o mai te teimi nei. Faftai lea tua mota usanga e tele nfo inga i lo tatou tina, so i kua mai e. E a toa le walu si funu ma le whao te le sia, i le aso tolu o ke topa le tausanga le nei. E a toa i ei lona walu si funu ma le whao. Ai a toa i ei le fitu si funu tausanga le toa ina nei. E la. Tau fionga pa tele faftai le avnoa, faftai mo le teimi wa e saunia ma faavnoa e lau fionga a wale. ele moli mawina fo ne fiafi ile umato tina ya maise fa malu word fo ita fo umi tele sta to maftanga ne fia malo fa lo lo na voi fa ya ile ne moli ma di swa fo yesu kristo amen.
Isio matu aina sabai, wa o mai nama tirisia. ia na yele na yele mato na fefefina isi o tuanga ni la iti na o tu mato no ona I e loe la to e sa wale fai fi au le ti le tuanga ni le mato tina ona wa fai si o se mes me pio wa e iti tonu ole le le kalesia po o tonu ole pala putunga le isa vai ia ona va pele ona to foi mai la u a no foi pe isa vai isi ma si tina si o tina pita ila u ma to foi mai I mul fa no si o ma to ai ia al vai tai min na u a ma ta lo ona ona u va ia u a wa ma u pa na pa na vai tai ia ma u pa na pa pole pole a fei se la uli mas fu mal fit ia ele fa solo mai la le na pela fa umila utala ole manu ia le ye le uso le wa mal te ol wa ole fa umile la utala ole vai tsai mine na I mo fa nu ai le lu a fe ele a fe I va se la u le mas fu mal valu e masani na la tu le tuanga ni le lo matutina le fai fe au. E asi asi atu isi on tina mato. Ia taimi ima lava e watu, lato le asi isi ngal fai fe au. Awa ai mai loa si omu tele si awa latu. Le fai fe au. On tau futuri le le lafi. E on tau futuri le le vai ngale lafi. Ia ai mea ne loa. Po wa lata lata ina fa ai ule ni na tau sanga. Tua latu le asi isi ngal fai fe au. Ai mau o tai tai atu a ia, si o lai whaalanu whatoa. Whatoa saulo na whaiwa, lai whaalanu tonu ai au tafon matou whala. E le ia I a se toi, se toi tu te e atu ole, ole a savali atu ole, al fai fi au, ma po po atu ia a si o. Ia ma whai atu lo ia, ia a alu e whai sau ofo na luo mai lea. Ia, ona alu e lo leo si o, o mai ai lomo te si ai luma o le mata o fale. O to o te tuli mai a la ua. Ai ua, whaile o te le, whai fe au lea, le tuangani o lo tina o te ngia o te ngia. Na umale o te ngia ngā nei ngāli, ai tua tu lo mai whai fe au. Wha ae e ona lima I ai. I a si o mo te si a, ma wha manuia I ai. I a lua manuia, I a lua manuia, I a maua se lua whanau. Wha te o te le tato ai. Le la pe o batua ne nei pole, le me alofa ta ua lea. I le ufai ele, le pe o na. Na ye li whaamanu ianga lea le tu ngane leo le matu. Matu tina I le tina le ia te resia ma le tu ngane ia sio. Le wai ai, le to atele, le to siesila iai, le to atele le whanaue. O te tupu mai ai ala ua. Ia ole tala angan na ele, ele tina lea. Ai ina nei taimi o te whaftai le ele tina I atir si atu sai ma le matu whaatasinga I si o matu wa inga o se tangata loto maulalo ma le anga malu se se mea e mana umia lo o tina e tapa lava I atir si o se tina e se foi lo na winga e anga malu loto maulalo ma e maua le mele e se se mea lava fai atuai le tina o mātou, ia e whai lawa te tisia le mea mana o iai. Ia o lau tala le na ne e fiafi, ia manu ia tele lawa lau, whai ngā malanga uso. Ia lofa le tua, ia whaapea o na maoso no whaanga fi le mu le langi whaapau. Ia e fose taimi o iluma, I le tu mawai mātou, ia se taimi o iluma I whaatas, o I tātou iluma le tua, pe atu sa I le malon fina ngā. Se o tala atu lea. E manuia la varta te upo.
Ya akongo le aule koe kaka filia nga nangalele o wangu koe ia seunga wela foi fala aile awa angu moko de pavo sila fia olo ngoa o mau au kisau mangi sila ya ele koe faafulu inga le iki ngāle ngai ele koe bakua foi se mako fa makalanga o sila fia umai ka ngaka ori ngu e kale si ole kumaro ole ainga se fai e kwa singa ukala si kasi a singa mingu ke fa mol mol ma use ole sai ai le au so kamba nga oi e su inga wenga i kupu fa kulo ma sa ule si o lua ro fai ka koko nga la au e sa ule si alu vai eri eri mai le e mai le vai i lunga i e o ke ka ele ai sa uma Iwe, alu alu vai ka usanga, ma vai ka usanga, fa pea kulole ni ile e fungare e suwa le vai o kupu. O ke fea kua ringe kupu e kere kupu e ange e mamba ringe pa keke ele o kipiro e ma. O ke susu wai aso umai la uai le vai i lunga i orunga, kapu ka ele. O ule kwe fifa inga luenga. Fai mai loari ya le kama le fai alkonga la au, sa uvaani. O e vai e kule mele ke oso mai a ima le bai. Wola lau si usi ima la au. Iyo e. Iyo e Samoa. Wola lau si usi ma le ainga ngei. Iyo e. Wakanga ka i a ko i soa i riu. Le ainga ngei i ki ngāle ngei.
Amaru waku, le alapena mau, le aia mawasi pakupu, mwani a piati.
Kasi alo, migo ke fa mwani mori. Langori. Ya. O se mori mau pupu ure nga. Ole. Ole ki nga nge, o se ki nga o si ainga. O se ki nga e loko alofa. So o se mea lava. Ole mea fo ile renga ave e fa maungi anga nga o se ki nga e fungare e loko alofa ma o si ainga. O si yonga ainga, o si ainga o ronko rua. Pole uso le makama. Ya. Sia manguia la malanga. Rofa ku ngai o mako ka ma. Ka kuai mai. Ka kuai ngai Samoa. Ya, o skara le ma pa lo lava. Manguia le.
Ya, ti lo le man man pa i o le tua. Pa ta lo fa tu la o fionga. Pa tele, pa tele. Ai mai se le. Mamalu a inga inga lua. Ia o au ele tele sa au moli mau. Ai ole a whai ato alo wha anga ia mai si o tina e sa moa wha Bear Sister Victoria. Dearest families, si sungai fo po paulo to wha mau upale napa wha Bear le wha na uma i le tina pele ina tele sia ale fo sio. Mau umi ka ele, ma inga uma au si tālia. Ia wha maisele a nganga le atua ia te oto uma, ona ole wala au pa ia, a le atua i le tina. Ia wha ma whanawhana ina oto uma, ma ia loto te tele. Ele mawhai ona ngalo le mafutanga, ia alofa le atua mawhaa awa noa sona, no foanga i lona la o ai, pa atali mai ai mo tātou. Manuia la malanga tina pele teresia ele ngalo oe i talusanga. May you feel all the love that surrounds you during this difficult time. May you rest in peace and forever in our hearts. Alo faanga o fengawiai Mali whanau i Samoa, pa Bear Sister Victoria mau. Ai, o te whaatu sa u moli mau, lai titi lea, ili mafutanga lo tina, male tina nei. E pei lava o se auso la ua, ua whaanoa lava ona, ua wala aule atua i tina ia tesia, ai olo lang mai o lo o nofo mai o ia me Samoa. E misi alawe se o tina, ia tina nei. Ona o taimi umai alu e Samoa, e fia fia alawe se o tina, pe a vaai mai walu atu, e iai se sila tatala noa. E o foi na ia uso e Samoa, mas tina foi, whaamuni mai foi Samoa ia me tala, ia o te whawhetai ai, o lo mole mai whawhetai si o tina, ia te oe tina te risia, i lo alofa ia te ia, ma mātou nei whanau, ua mātou wo o mai ai nei, i oi New Zealand, o au, o te whaimalanga mai New Zealand, o te whawhetai si o tina, ona ua mātou wo o mai manai o tuangane tu atolu, Augustino, o au o ane pasatālia, masi o tuangane wa whailangi pōlanga suane. O sina o maula i titi a lea, in mama futanga ma telesia, wa o ta ua lava o si o tina. Ia. O sea o mon mau pu a lea, taimino o ta unu umai ai. Ia e fōu lau vāai e mōi e tō tele mātou ioa e o tele i loa umba niso lwa enga lea ia sa o lea lofa le neilo matua. E fai lava ia na kuka ma fai anka ngā mea ia fia fia silo matua wa uo ma nā taimi ia tisosoani ia te ia fai ngō mea ai ia ma fai leka ngā mea. A whai la ua kele ka ngā mea. Ia ua whamalilo makua alua kukua oe. Wa ese se la pisi. Ka ngue fu e umai ai ave kūnunga la wala. E saule loli la pisi ave. Ia fiso soangi mai ai malikua ngange a pale ngapa. Ma upan napa. Whama ia ngai saulo makua ave umabea ngai ave kia i ole. Le loli la pisi lali. Ia. Paftai foi ua toi foi ya toi foi so tina inu sila. Mātou e whātasi e stain pūpū wāle nei i lea na fōi atu ai. Wō fia fia au atu e fōi atu ua. Wō tō e mau e fōi whātasinga. Ia, whawhitai lawa mole awanoa. Ia.
Hello everyone, tūlou le mamaluru, tātou au fia. O, tūlou na lawa fionga pātele. O loo ingo o Telesia. O Telesia na whae noa, ile ingo lo anti o Telesia, ia ma anti Telesia. I just want to say, e ma mori atu alo whaanga o uso, maula ainga mai Amerika. Na fionga ya sister, mai Samoa, na fionga ya sister Victoria, masio mātou tina, whengau iai. Mane ainga atua uma i Samoa, ma moli mai alofa anga o siau to alua, ma siau whanau, ia Filippo, Slavkau, Peter, James, and Elena, na mo oe tina. Ta'u lava oe tina, ia mātou uma lava, he le ta'u oe o anti, e ta'u oe o mama po tina, ia mātou uma. Manui ala malanga, mātou te lalofa te le mōhi.
I don't
E basandela i tato mi pese o si da fia o tato mori de anapa kai tato pese de na pese o atua i lumo le atua de anapa kai o i malu o tato kata mulo mo iai o na tato kutu la ira di a pati do ai e o kukor kolo o leipo pa pe tai Feiloa ia tu lea fionga pa ia lea tua. Aleluia. 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 Ia vatasi le li mautou. O lea fionga pa ia lea tua. Tātou te whārongolongo ai, mai le whionga pa ia, le vangalia pa ia, Ioane. Ua whetalai atu, Iesu, aua le atu atu vale o tō loto, ia o tō whātuatua i le atua, ia o tō whātuatua mai fō ia te au.
e tele mea nonofo ai le mautaolo utama, ana le ai, po ua o faiatu ia te otou, o te alu e sauni se mea nonofo ai otou. A faifoi o te alu ma sauni se mea e nonofo ai otou, o te toe sau, o te talia foi otou ma, ia faatasi mao. Ina ia otou i le mea o te iaiau. Ua otou i loa foi le ala i le mea o te alu iai. Ua fai mai toma ia te ia lea lie, ma atou te lei loa le mea e te maliu atu iai, ma atou te lei loa foi fa pefea le mea po le ala. Ua fitala iatu Iesu ia te ia o au nei o le ala ma le upumoni ma le ola. Ele alu atu lava se tasi li tama pe ale ui mai ia te au. Ia tupu mai ia maua le fionga pa ia le atua o tātou wha longo longo iai mai le evangalia pa ia a Ioane. I le paia o Samoa e amata mai saua se ia paia le angalenga. I le paia o le nei atu nuu o Australia. O le paia o Nusila, Amerita. O le paia o le auvaa, o le paia o Palauli. Tātou te whalongolongo iai whailaunga whamai o le aleo iai. E tulou sa mua male a inga whaavavau e fie ho'o i ai lwhaise au le nei. E fie ho'o i ai aise a o le soifua male ola o le mea lofa le atua le wa tātou poto poto ai. Mai au te leiloa lape aise a le me le o'o i ai. E te tauna o'o i ai, e tauna pa i ai, e tauna ta ele ai. Awa o aso whapenei e no ngā ile mawhauwhau e sue ngā tāni upo e whaamatala ai. Le mea lofa le atua na fuwa i ai tātou, lewa tātou ai 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 le nei a fiafi. Tātou te toi momoli pe iona o tā ua lapa lapa o mālo le anganga whaafitai i le soifua ma le ola o le nei tina. E leo se mea whaingo fie. E no ngā le mā whauwhau e sue ngā tā se upu e wha matala ai ma o atu se wha mai senga i a te o o tau le nofo alo ma le ainga wha vauvau. A wai ei le ala ngā upu wha sā mua po se wha upu ngā e se le mana i o se ainga pe anu nofo wha atas. A o le nei po, walui ua ai le nā wha upu ngā e se le wha inga tā le soifuanga. Pe a mōtu sia se maftanga whale aina. O aso whapenei e wha lolo ai le to'o to'o o le whailaunga. A wā le to'o to'o o lo tātou tapau le langi o atu ina mai ai tātou e maua mai e le wha ma whan whanang sidi. Ka whetai ma wha ma lo i mō ni mau mātango fie sa wha longo longo mai e lo nei tangata. Ma tātou wha longolongo i ei le neipo, e langi langi ai malalanga ai, ia me singa o lo tātou maafutanga i le neipo le soifua ma le ola lea. E hala lea i le mea lofa lea tua na fuai. A ole nei a fia fi ole a tātou toi momoli i le nganga whaafitai, malo i mata ole wha no no. Tālo whae, ua le tau au. Talo whae o loo nofo whātali mai a inga i Samoa. A wāo le taimbe tupu ai le whālawe lawe, ma le wala aupa ia le atua e tuia i tātou, ai maise tātou le nofo alo. E nō ngā le mawhauwhau. Ua le mautala fōi le nei whaife au. A wā aisea, ele se mea whaino fie le wala au a le atua pe a o mai a i tātou, ai maise o le tina. A wā e peo na tātou, Loa ia matousi la fia o le tina o le fatu o le ainga. E loa le nei fai fe au le popo ngama le tina ia te otou. Bo bo o iai. Bo o pa iai, wo o ta ele iai. I le vala o pa ia le atua i si o tina. E le o se mea fai ngofie. A wae peo na ta ua i le nei aso. O aso tātou te tō mana tunatu ai, po fea le mea na tātou o mai ai. O fea le mea e sui ai le si usi o manga o le tangata. A wā o le tātou sāvalinga i le nei laulanga. O fea le mea tātou te o mai ai. Sa fesili se tinititi i si o na tina, po fea le mea sa wai. A wā e masani tātou. O fea o le fesili a lea na whaafailele le tō tele o tātou i sāmu. O fea le mea tisau, o iso utama, o iso utina, o fea so nu. Sa fesili le tīntiti i zondi na, o fea le mea utisau wai. Whamatala e le tina le mea na sau wai. Oto oto mai le nu i a male ainga, ho o lava i le fionga pa i a lea tua, i a apole amo. O lava i le taimi na whaua i le atua le tangata. Pai ule tala a le tina o le langi e sa wai. A tonu o le mafuanga le nā tātou te wha longo ai, wha peo tātou o suri o le langi. Le ngafa le nā o le tangata kerisiano e tau le langi. Mita mita le awhiwhine le wha amatala i le tina awa o le tina e mama maponoi. Peo masandia i tātou na whawhai lele i Samoa. E mama maponoi i a mātua i a i tātou ai meise le tina. No oi le awhiawhi o latu le tamā le a inga fesili fo i le awhiwhine lea. Po whele me sa wai. Ta maa o whele mea uti sa wai. A leo umana fisidi le tina. Ai tue fisidi fo le ta maa. Pa pea tu le ta maa ia wha longo maisi wa whinge. Afe ma afe kausanga i lunga le maunga. Olo o lai le mangu lea se i kulo o le mangu ki ma le kulila. O ngai punga mai e kako. Oka oka. Wha longo a kuri kinki kiwa ese fo le kala le sa uri ka maa. Onko e alung ki ngā ki ngā. Leo fa mai tama o ka koe mai ko lila. A ngai fa mai fo e o ka koe mai le langi a fa pea tu le tina i a fa longo le lei mai a. E sa alo ka ma. O le ngafa ngā le lako a inga. O le ngafa lo ki ngā lea e ka ko ki kalungo ai le gei po. O le ngafa le ngā o kou ngei. O mai ki ngā lea e halu le langi, kau le langi. Se mea i nā tātou patipatia ma tātou fia fia ai le nei pō. A wā se mea mānaia. E loa le sā mua i lana tū ma lana tautala. Ai ātu tū le loloto. E loa le sā mua i lona whātua tua. Lewa tātou wha longlongu iai pe i ona tā ua fōi. Le te leo moli mau o le ono sai le alofa. Le whātua tua le lo salio o le lo matua nei. Lea ua tātou potu potu ai lea nei aso e mumoli lea nganga whaafetai i lea tua. Pa malo i lea tua e lana pule whaasoa o mau ai, le nei avanua e toi whangu whangua i ai tātou, le tāua o le soifua, lana mea lofa. Lea ua tātou toi mumoli i lea nei aso e ai leo se mea whaingofie. E leo se mea whaingofie pe iona tāu. Nā le paulava lea le mea. Tātou te maua ai le whaamawhanwhananga o lea tua lea. O lea tua lea. O tau sila fiamma tātou loa le tala le toina leo iopu. Na pau le whale no nofo ai le toina. Ma lepe lepe ia siona inga ma li liu langa whanau. Wha pea tu le tina ia iopu iopu. La sona whaia i whelo whatoa toi lea tua. Ai tala iopu. O le atua na ia fōa i o le atua fōa i na ia tō e tō e se ia vi i e le swafo le atua. o le mau lea i ai tātou i le nei aso, o le mealofa le atua na fuai, lea o le a tātou to e momoli le atua. Today we gather as family and as friends to remind each and every one of us of the precious gift of life, the gift of a mother, because a mother conjures up in us sentiments that wound the heart, make tears fall. I know what it feels like to lose a mum. I know the pain of all you children today. And what a beautiful family. 14 of you, 13 boys and one girl. But it's not easy. Tomorrow won't be easy. Because why? Because your mum's gone. The heart of your family's gone. You know, and so you must conjure up in all of you what it means and what it means for her. Her love. To you, the grandchildren, and us as a family. Because today will be a test of who you are as a family. Because tomorrow, if you don't use what your mom has lived and breathed in her life, tomorrow, it'll be broken up. And so you must unite in grief. You must come together as brothers and sisters and as a family and be a powerful force. That's the legacy that you honor your mom with.
Ole ka uai langa favorite saying le ngok fa lungo ye wa ngalo ya fa mai o ngali ma le la kupa i ukunga le kala le loma kua le e fani ai la fa lungo we must as a family unite ngai ngo o fa pe a ngo kua la lo aku ya ke o kole ai nga a wa nga o ye le ma kua ai nga o ke lo ma lo kal kongon ngai fa fa ngam bika mika sa ai ngam ka kia ko se fulu lua mako ai na ko ese lor ki nga kia a maka lo a mali pelepe ai sia pole ala valu lo valo ko ma ala ngor ki nga ko su ko so mai o lau to talo le na ya ti oto. To this night, let us make a pledge as a family that no matter what, you know, we will always honor this woman. That blood that flows through her, the song that flows through her, must come out within each and every one of you. That's what it means to be a Samoan. That's what it means to be a Catholic. That is what it means to be a person united to a family. Because death is not a time just for tears, but a time to make a commitment. A time to make a commitment to be united. And so I pray that you as a family will always come together. You've got 13 of you. Yes, there's only one sister. Maybe the sister should be in charge. You know, but I think the sister ulavali, ele sister. So, but I pray, my dear friends, you know, all come together. You know, have family reunions. You know, remember. Because if you forget and if you disembark or cause problems, then this woman will truly die. But if you remember and honor her, she will continue to live on in each and every one of you. Let's celebrate her life today. And let us honor her always, you know, in her life. Let us do good things for her. Yes, let us shed tears. Let us grieve. Because it is a tribute. Jesus cried. You know, but let us grieve tonight. But let us grieve tears of happiness, of thanksgiving, of sense of being grateful, because she has been a gift from God. Ole malo fa le tua, yo tato tulo tato fanga elem fai ona le tuia le loto yaso fa pene aia tato fetangisi le nganga fa fitai le nganga fa fitai. And so let us pray tonight, you know, for Telesia's trip, her journey into heaven, that we may make a pledge that we will always try our best to be good, try our best to unite, try our best always, you know, to bring peace to our families, to reach out to others, because I am so humbled to hear the love that she had, her passion of life, her passion for her love of God. O te fia te talo, le nei te talo, ta aua I tono le maftanga Yesu le anga alofa mamana. O lau me alofa lea mo le tina I lana fai ngā malanga le tātou me alofa fo I lea, tātou te talo ai lumo le atua. Le ta mafa vau e, ua le ngāta lava I lo alofa, ua le fau matia fo I lau tuanga oa I lo anga alofa. Yesi si la alofa mai a te imato. Ma fatu kutele ina pea lo lofa I tonu o I mātou. Ine ia mātou le wha vai vai ai, pe loto vai vai tai I o mafutianga. A ia mātou loto te tele, ma tui na atu I o mātou lava o lofi ngalo pa ia. O le nau nau tai ne apalea o le lofa. Le ta mafa pa oe, o te ofo I na atu I la ufiong. Le tino mo le toto, le anganga ma le itu utua o lo walupele. Lo mato wani, mo le wha maanga lo ino a mato ng sala, maanga sala tanga to umo le la rangi a toa. Le to toi ma le vai, le ane puna mai le ngā lo Yesu, o a vea le mo puna le alofa mo I mato, o te whātua tua I la o te ona. Tato tu I nā tu I luma, o le tua, e tau lunga fo I leo la tato maftanga I a tato tatalo se vaenga le losa lio ko le pele le ko le upenga na usuo e le neiti nā. Tato fatunga atu I le atua I le neitaimi I ala le le fautu o tatalo le tina pa ia I a maua pea I a I tato le loto a ngā lofa I a e maise fo I le whainga malanga o le neiti nā. Se o lofa Maria o tumo o le kalasia o I a te o eleni. O manuia o e fine uma, o manuia o Iesu le fua lo walo. Maria pa iae le tina o le atua, I e taa si e mātou tunata ana sala. I ona po nei mane I tua so le mātou o ti amene. Le atua lo mātou tamai, mātou titu ina atu no mo la o fio le nei tina. Pawhita I le atua I le nei mea lofa pa ia, o e fua I lana tu, mo na lofa. Ia e whasi silo na whātua tua. Pe tua mātou titu I nātou la mātou tāusanga, lumo la o fio, ma mātou whāleo I le nei te talo na e whāleo I nā mo hawa o I nai mātou, lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo swapa, ia o mai lo mālo, ia pa ia lo whinga ngālo I nā lo rangi e peo na e whai le langi. Ia e whai mai a te mātou le asu nei, a mātou me ae e tau mani asu. Ia e wha maanga mai a te imato, I a mātou o ngasala. E pe ia na mātou po, I a na mātou wha maanga lui nā atu. Ia e wānga leanga mai a te imato. A o foi tai tai nai mātou le wha o sōsonga. A e la vea I mātou mai ni leanga. A wā e ole mālo mo le mana. A tō mo le vi inga e wha pao lava. Amen. I o le nei taimi o le ātātou. Pato fatua I le tina, o le asau sau wino, no le tino I le vai sāpo, o le vai pa ia, e wha manatu mai e le aso lea na tā hele ai o ia, I le maliu ma le toi tu o keriso, ia ma ave ai o ia ma suli le langi. O le nei tain fua I au te walao tu ai, le nofo a alo, e sau sau wino le tino o le lato, si o lato tina, ia ma wha ma vai le nei taini. Ia ai le whaumalia la tātou mātanga, ia o te wala watu sa tātou pese, ma e se pese o Maria e usu mai le taimu te a miurieiri a le hisa minga muli muli. Si o ua.
Oh. Me everything and everything. given me, I always keep it inside. You're the driving force in my life. Yeah. There isn't anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right. If I didn't have you by my side. Oh. You were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you knew I love you, mama. Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars.
Yes, it is.
Mama, I just want you to know, loving you is like food to my soul.
Yes, it is. Yes, it is.
You're always down for me, have always been around for me, even when I was bad. You've shown me right from my wrongs. Yes, you did. And you took up for me when everyone was down on me. You always did understand. You gave me strength to go on.
There was so times looking back when I was so afraid, and then you come to me and tell me I could face anything, and no one else can do what you've done for me. You'll always be, you will always be the girl in my life. Ooh, oh.
Mama, mama.
Thank you. Thank you. fau fau nei a oe I tana me alofa pule oe I lau lava fama sinonga e usita I le atu